Uno muswa twabatumiye kugira ngo tubaganirire ku bijyanye n'ubukozi w'ikibi bumwe bumwe bwibonekejeyo aho hari abantu bagiye batera amagrenade abantu bagiriza ko arabarozi barabikoze rero ku buryo mu kiringo cy'amezi nk'abiri mu kuvuga kuva itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri k'umwaka uheze gushika itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka haratewe amagrenade ashika kuri 13 ategwa mu bibanza bishika kuri indwi mu makomine atatu y'intara ya Kirundo ariyo Kirundo Busoni na Bugabira harapfa abantu 8 harimo babiri mu bashaka kuyatera barasamara bariko barayakorakora araturika arabahitana bo nyene hamwe n'abantu batandatu bakomereze inyuma rero y'ubwo bubisha igihe cyose ubwo bubisha bwabaye igipolisi cyacu gikora amatohoza ku buryo cyafashe abantu bashika kuri indwi muri abo bayateye aribo baba duhejeje kubereka twabahaye n'akarorero k'umwe yababwiye neza uko umwe yabigenjeje kumwe nataye amagrenade yemerewe amafaranga uretse ko gusa yabeshe avuga ngo yarishikanye yishikanye namba kuko yarafashwe afatwa n'abajejwe umutekano kuko amaze gutera igrenade uko umuntu yagiriza uburozi ntiyapfa abari muri ya migwi y'amaho igejwe umutekano komite mexico security baramwirutse kugira bamufate hanyuma aca batera n'indi grenade urumva rero umuntu bashatse gufata akiruka akabatera n'indi grenade nta kuntu yoheza ngo ahindukire aheze yishikana yabeshe rero yafashwe n'abari mu mutekano mu matohoza yabo bariko barakora nagira rero ngaruke kuri umwe muri aba bantu ndwi kungene byagiye biragenda wa mbere witwa Bazompora Gilbert hari ku musozi Gerero muri komine ya Kirundo uyu rero asanzwe ari umudemobilize yavuye mu gisirikare mu 2005 akaba yateye grenade zishika kuri zibiri tariki 19 z'ukwezi kwa 12 mu 2018 hapfa abantu 4 akomereka abandi 3 uyu wa kabiri ni Bizimana Tarsis nawe nyene n'uwahoze mu gisirikare yakivuyemo mu mwaka w'2009 nawe igenekerezo rya 28 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'2019 uyu turimwo umusozi Muramba yateye grenade imwe ayitera se wiwe bapfa ariko yo ntiyaturitse kandi ntacyo yononye uyu wewe rero niwe wenyine muri abo bose twavuze ibyo bapfa ryari tongo abasigaye bose n'iby'uburozi wa gatatu ni Nduwayo Anise tariki 26 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka ku musozi Yaranda yateye grenade ku muntu yagiriza uburozi yitwa Ndike wo akaba yaciye yitaba Imana muri aho abo batatu ni muri komine ya Kirundo muri komine ya Busoni naho zahatewe grenade mu bice bibiri iya mbere yatewe n'uwitwa Majambere Asman itariki 2 z'ukwezi kwa kabiri ku gasozi bita Kagege muri Busoni iyo grenade yaciye yica umuntu umwe yongera ikomeza abantu 3 uyu rero mbere akaba yafashwe hariho n'ibimenyetso kuri we afite n'udukomeraho grenade iturise ya biturika byamufashe n'impuzu yari yambaye kari gahuza uko munsi kariko amama y'amaraso yabo bari bahejeje gukomereka n'ubu yarapfuye hanyuma hari n'uwundi yakagerageza kuyitera aho nyene muri Busoni cyamuhitana muri bugabira uwitwa Nzeyimana François itariki zibiri z'ukwezi kwa kabiri uno mwaka yateye grenade zibiri imwe ayitera ku muko bagize uburozi ntiya Imana irakinga ntiyafa yinda ayitera kuri bamwe bari mu muteka bajejwe umuteka mu migwe y'amahoye ijejwe umutekano bari bagiye kumukurikirana kumwiruka kugira bamufate yashiye abatera grenade nawe nyene ariko Imana yarakinze ntacyo yonona uyu rero nujya ya mwabajije avuga yuko kugira abicira uwo muntu bagiriza uburozi bari bamwemereye 300,000 bakaba bari bamaze z'amarundi bakaba bari bamaze kumuha ibihumbi 130 uyu rero yabikoranye kandi n'abandi babiri uwitwa Ndayisaba Evariste n'uwitwa Mpawenimana Fidele nabo nyine bari ngaha muri bajya twabereze ubundi yayiteye igacimuhitana yagombye kubitera igacimuhitana nubwo mu Kirundo nawe yabikoze itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri muri uno mwaka nuko rero niko byagiye biragenda tukaba rero impanuro tukaba rero twagomba kumenyesha abariko batwumviriza cyane cyane abanyagihugu bo mu Kirundo ariko nabo mu gihugu cyose tubagabisha kuri ingendo mbi abanyagihugu bamwe bamwe batanguye gufata bakiyumvira umuntu ngo ni umurozi bakiyumvira umuntu ugasanga bafitongo aho kwitura inzego zibatunganiriza bagaca bagomba kwimarira imanza aha rero tukagabisha umuntu wese azosubira gufata iyo ngendo amenye neza ko azocafatwa amashyikiza ubutungane nawe ntahe mukubite mu gahanga.